Ndikadwala ama ndichirisa Ndikafoka ama ndirimbidza ine Chifundo cha mulungu chibe marire Chifundo cha mulungu Ndikamvanjala ama ndijesa Ndikampalutu ama ndimwetsa ine Chifundo cha mulungu chibe marire Chifundo cha mulungu Chamulungu Chiribe marire 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 Chifundo Chamulungu Chiribe marire Chifundo Chamulungu Sochela mumandi bweza Mandi ongolela njila ya chikulu muso Chifundo cha mulungu Chibe marire Chifundo cha mulungu Chikakala mundima mumaya tanyari Simumalolela kutindi kwe Chamulungu chibe marire chifundo chamulungu chifundo chamulungu chibe marire 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 chifundo chamulungu Ndikonda muda bwisa Simu mawele ngela Zochimwa zanga ine Chifundo chanu inu Chiribe marire Chifundo chanu mungu Bita kudalila ni moyo wanga onse Chifupandi nuona ndi Mantima, chifundo chanu inu, chibe marire.